I am so happy for you, Hugo.
Congrats, you guys.
Ugh, she looks so stupid.
Freaking dumb, you call baby crystal stupid.
I guess I'm grounded.
Yes. It means you are grounded.
Let's go home right now, young man.
Core. You are grounded for 40 weeks.
Now go to your room.
Whoa, 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 who